Good morning, ma.
Good morning.
I am begon and kege kita no ka. Kai fo iye question foundation for the disabled na mere gi. Iye ha mere gi since you e bata na the foundation.
Na adu kwa mu happy. Since ma na the foundation. Maka ha bu ndi Chineke webte. Mmadu ma kwa na Chukwu webte. Abata ka m na agaari na ezine ụzọ mmadụ wee nye m akwụkwọ wee sị m na ha nwere ndị na ha bụ Christ Foundation na ha na-eme invite na eke ọka na ha na-eme anyị invite na
December
mana n'obi na agụ so saidi sanis pakọta m wee jeezi ebe ahụ dade ha kwu so ka m jesiri ebe ahụ nnukwu efukwa na ihe ihe ha kwuru bụ eziokwu. Mgbe ha na gwachara anyị okwuchukwu ha kwujiri m afọ so ha bịakwa eme nwaanyị tavisi onye maa na ihe ọ na-agagharị otu a na ọ dọrọ ya mma n'obi ya kwuo ihe a chọrọ ka o merie so mụnwa wee gwa ya na onwekwenụ na mụnwa anọkwanụ na anọ m na spichọl na o nwere ihe ndị spichọl na na-enyere m aka na eme mana some of them emego ha trifa naọzọ ihe a na-ejegharị otu a ka m ji nyọtakwa ihe ndị mmadụ emere m ha sị m nke ya nsị na ụlọ na onwe ụlọ ha na-eme ka m na ụmụaka biri ka anyị pụta n'ịkwụ ụgwọ tenant ka ụmụaka wee nwee ike na-eje akwụkwọ maka ụmụaka na-eje akwụkwọ na ịkpụgharị m ka ha na-akpụgharị ka e wee rie m kwụọ ụgwọ ụlọ so ha wee sị m na ọlụ ha ka ọrụ ha wee sị m ka ebe a kwụsịrị si ya na ala ebugo ya ha wee bunye m zinke e wee kọọ ya zinke a bunyere m wee kọọ ya bụ ihe mere na m ji si na tenant wee pụta bazie n'ụlọ ka aka m bụrụzie landlord so that is the thing o juru m afọ sis ahụ ma ekpere ha m ihe niile Chineke wee were ha kwara ngwa ọnụ nọ ịbịa na ebe m nkịtị fụ na ọ bụrụkwa na m na-ekwu n'ọnụ na abụzi m landlady aka m landlady aka m site n'aka ndị foundation so maka ọ bụrụ na ọ bụ ọ na ha bịa mere m ya kedu olileanya nwere mgbe m ga-eji go zinc ịbịakwa ebe a fudu zinc ha ji wee zinc m na bụọkwa nke ka emee nnọọ na ọ bụ ka ha wee mee na ha jọs nnọọ mee na ọ Chukwu zitere ha wee wekwere ha Chukwu zitere ha wee lụọ ọrụ.
Thank you very much. Anyị anụghị ihe ikwu. So ọ ka fọdụ obere ka ị kọmplite ụlọ ọbịa. Ok, don't worry. A ga-enyere gị aka very very soon. In fact, ndị na-enyere gị aka na-abịa through us they will come here and do more. Ekene dịrị Chukwu.
Shop ahụ eche na m na-ebido afịa na ene disemba mana dito emitiri m ọkụ ndị na-enyere m aka ebe ha nyedobere ihe anyị dobere m na-ebe anyị bịara mee plasta ọkafọrọ mesilin ọkafọrọ dọ na ebe ndị ọzọ na-emebe plasta na flo ahịhịa a gbochiri m na nwere afịa m mere ebe a
ngwa bifo mach a na-eru ndị Christ Foundation na-epromisi gị na a ga-emecha ihe niile na bifo mach next year 2019. Thank you very much. Daalụ rinne. This is the shop where the woman is talking about. This is the shop where the woman is talking about. And this is her building. This is her whole building. With the zinc that the Christ Foundation has given her, this is her building right from the here beginning down to this place. With the Christ Foundation zinc that the foundation has given her, we really thank God for her life. Thank you.